uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 12 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 bera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro wanyu mu ntara hanyuma guheza 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abantu batandatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana muri komine Matongo intara ya Kayanza ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire yatunga Imana ari Kigali mu Rwanda
muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe bariko barasubira inyuma baganikibira nk'uko amajwi y'igihugu America rikura hi Matongo bivuga bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remichisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakeshira igihugu.
Ijambo ry'ihumure nuko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu habamarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazime kitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hama bakomeze y'amakomite n'inzego za sekirite atana n'umwe aguye mu kugira ngo umwasi nasubire kuruca mu gihugu bamwe n'igihugu wese utanga inkuru mu gihe abonye bikagenda neza canke abonye umuntu yike atasangara ariwe mwa wa karere
ngomenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwaje bupakiye abantu baca barabuhagarika abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu rumonga bimenyesha baciye bafatwa baje gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko bikeswe ko arabagwanya nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikogwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo Pacifique ni nahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira gateka kazina muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari vyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira
twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burashya turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho no kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori rero kubwivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo igisirikare n'igisigura ingene cagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare
twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye ariko ntiyatwitavye tubibotse ko igenekezo rya 2023 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu icyo gitero kikaba cyaremanzwe n'umugwire de Tabara Desire Atunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
reka ariko tunyarukire gatoyi mu Rwanda aho nyuma y'iminsi 10 Paulus Sabagina shikanywe muri ico gihugu aho yagirizwa ivya birimwe n'iterabwoba uno munsi yajanywe imbere y'umushinjacaha kugira abazwe kuvyaha aregwa nta makuru y'idonido twashoboye kuronka kubera ko abanyamakuru basohowe mu cyumba yabarizwamo mugenzi wacu Yves Bucana ari Kigali nawe yarahari igihe Paulus Sabagina yahagera navuganye nawe mbanza kumubaza uko vyagenze
Robert mu gitondo mu masaha ya saa tatu nibwo bamwe mu banyamakuru twamenye ko Rusesabagina yajyanywe mu biro by'ubushinjacyaha bukuru natwe tujyayo twahasanze imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB imodoka yabo itwara ababa bafunze hari n'izindi modoka zikunze kugendana nayo nta burinzi bw'abapolisi benshi bwagaragaragaho ngaho byari ibintu bimeze nk'ibisanzwe dukomeza gutegereza imbere y'ibiro bushinjacyaha mukuru ariko nyine tukaba twari tumaze kubona amakuru yuko Rusesabagina arimo kubazwa nyuma abakozi bo mu bushinjacyaha bukuru baje kutubwira ko ubushinjacyaha butigeze butumira itangazamakuru bityo ko dusabwa kudafotora mu gihe baba basohotse mu nzu byagezaho bakomeza kugira amakenga noneho bohereza umupolisi mukuru mu bapolisi bari baraho ngaho niwe wadusabye kuva imbere y'ubushinjacyaha bukuru avuga ati mwari mwasabwe kudafotora no kudakora kandi kazi atari kubu noneho bambwiye yuko munava hano kuri ibi biro by'ubushinjacyaha bukuru mukagenda ubwo nuko twagiye tudashoboye kubona niba yarari kumwe n'umwunganizi we nuko nguko byagenze
none gaive hari cyatangaje ku mpamvu mutemerewe kumubona ku mugaragaro
nta kindi kintu cyatangajwe gusa nyine batubwiye yuko itangazamakuru ritatumiwe ko batigeze batumira abanyamakuru ko kubw'ibyo tutemerewe no gutegereza kuba hari icyo twabaza icyo ari cyo cyose
kuba yabonanye n'umushinjacyaha zobe bivuze ko urubanza rwe goba ruri hafi
nakubwira ko ku wa gatatu nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko bwashyikirije dosiye ye ubushinjacyaha hari andi makuru yavugaga ko ejo hashize ku wa kane yagombaga kubazwa n'umushinjacyaha ariko ngo ntiyajyayo kuko ngo yari yasabiwe ikiruhuko kuba yaruhuka akaba rero yitabye uyu munsi kubonana n'umushinjacyaha byonyine wenda manje kukubwira icyo bivuze ko ashyikirizwa dosiye ikubiyemo ibyo aregwa byose akabibazwaho nawe ubwe akagira icyo abivugaho hagakorwa inyandiko mvugo nawe akayishyiraho umukono gusa ubushinjacyaha mu mategeko hano mu Rwanda buba bufite iminsi itanu uhereye ku munsi bwakiriyeho idosiye yuregwa bivuga ko Rusesabagina ashobora kuzagezwa imbere y'urukiko mu cyumweru gitaha ubushinjacyaha nibwo buzagena umunsi ubwo twebwe dutekereza yuko ari mu cyumweru gitaha
ivubucana twavugana ari ikigali tukiricyo kuri cyo kibazo cya Rusesabagina ishiramwe rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo yemeza ko Paul Rusesabagina yanyurujwe Human Rights Watch ivuga ko ngo gushika kwa bwana Rusesabagina mu Rwanda kwabaye mu buryo buhunyanga amategeko mpuzamakungu ngo kandi si ubwa mbere leta y'u Rwanda ikora ibikorwa nk'ivyo navuganye n'ugiye ugisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch Louis Mudge banza kumubaza ivyemezo bafise kuri ivyo bavuga mu gihe u Rwanda rwo gwemeza ko atategeko ryahonyanzwe
u Rwanda rushobora gushimangira ko amategeko yakurikijwe ariko ntibarasobanura uko byagenze ibi turabyita ko ari ishimuta dushingiye ku byabaye uko bimeze kugeza ubu hashize ibyumweru bibiri Rusesabagina agaragajwe mu Rwanda kandi dore ibyabaye nibi yavuye Dubai ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 maze agaragara i Kigali ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 kandi ntibigeze bavuga icyambere uko yafashwe icya kabiri aho yamaze iyo minsi hari ikibazo gikomeye cyo kwibazaho yarafungiwe hagati iyo tariki ya 27 n'iya 31 kandi twanditse itangazo dufatiye ku by'u Rwanda rwakoze mu bihe byashize aho rwakoresheje uburyo bunyuranije n'amategeko rugashimuta abantu rukabajyana mu Rwanda urugero ntanga abatwumva bamenya Nurwa Joel Mutabazi mu 2013 yari Kampala muri Uganda afatwa mu buryo bunyuranije n'amategeko arashimutwa avanwa muri Uganda ajyanwa mu Rwanda ajyanwa mu rukiko aregwa ibyaha bisa nk'ibyo Rusesabagina zaregwa
mu kiganiro yatanze mu ndwi heze Perezida Kagame yavuze ko uburyo Rusesabagina yashitsemwe mu Rwanda atategeko na rimwe bwaho nyanze mbere aranongera ko yuko Rusesabagina ubwe nyene yabigezemo uruhara
he called it a flawless process I watched that interview closely
abyita ko ari umutego yaguyemo nakurikiye neza icyo kiganiro nabivugaho ibintu bibiri icyambere nuko niba ari umutego yaguyemo kuki batabisobanura kuba barakoresheje ubwo buryo bufifitse nuko badafite ibimenyetso bihagije byo gushinja Rusesabagina mu nzira zinyuze mu mategeko mpuzamahanga arizo kujya mu gihugu uwo muntu atuyemo bagasaba yuko yajyanwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Ibyo ntibabikoze, baciye mu nzira kugeza na n'ubu itaramenyekana. Icya kabiri nukumva umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ku mugaragaro yuko Rusesabagina ahamwe ibyaha. Rero aho ni mu Rwanda aho imanza nk'izo za politike zigomba kwigengesererwa, twe muri Human Rights Watch tubona zidahabwa ubutabera busesuye. Kiriya ni igihugu aho umukuru w'igihugu afite ububasha buhambaye ku nzego z'ubucamanza. None ubu turabona Perezida Kagame akora nk'umushinjacyaha hamwe n'umucamanza akamugira umunyacyaha na mbere y'uko urubanza rutangira. Ibyo rero bigatuma twibaza ibibazo bikomeye niba koko hazaba ubutabera.
Ubu bisa n'ibizwi yuko Bwana Rusesabagina yari Dubai, na mwibaza ko mu bo mwari mukwiye kubaza harimo n'abajejwe intwaro i Dubai.
The Dubai authorities have been pretty quick to speak.
Abategetsi ba Dubai bahise bavugisha itangazamakuru mpuzamahanga bavuga ko Rusesabagina yinjiye mu buryo bunyuze mu mategeko kandi anasohoka mu buryo bunyuze mu mategeko. Nkibaza rero niba irifatwa cyangwa ishimutwa ryarakorewe muri Dubai bizaba bigaragaje yuko abakozi b'u Rwanda bakorera i Dubai kandi yuko baba barabikoze byibuze abategetsi ba Dubai babizi. Nibaza ko icyo bivuze nuko igihe byagaragaraga ko Rusesabagina yafashwe ku itariki ya 31 kuba abanyarwanda barihutiye kuvuga yuko bafatanyije n'ibindi bihugu mu ifatwa rye ntibanavuga uko byagenze. Nibaza yuko iki kibazo cy'ukuntu yafashwe gikwiriye kubazwa abategetsi bo muri Emirat Arabini, kuko umuntu yakwibaza niba abanyarwanda barabikoze byibuze hari amakuru abategetsi bo muri Emirat Arabini bayafiteho.
Louis Majo muri Human Rights Watch.
Urakoze Desire. Leta ya Uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha. Kibuga c'indege cha Entebbe kimaze amezi 5 cugaye mu ntumbero y'ukwirinda ikwiragira ry'ikiza cha COVID-19. Inkuru y'Idona Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Iyi nkuru ihumuriza ibihumbi by'abanyayuganda batakaje akazi kubera ifungwa ry'ikibuga c'indege, cyane cyane abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni imwe mu nzira z'igihugu gikuramo umutungo mwinshi, kandi uretse imisoro itandukanye leta ikusanya muri iki gisata, ibihumbi by'abanyagihugu bakoraga akazi gatandukanye karimo gutanga serivisi z'amahoteli abakerarugendo bacyumbikamo, imodoka zibatwara hirya no hino mu gihugu n'ibindi abakerarugendo bakoresha, bose batakaje akazi. Kandi akaba nariyo mpamvu leta ivuga ko ikibuga n'igifungura kizabanza kwakira abakerarugendo gusa mbere y'uko indege zitwara abantu bari mu bindi bikorwa zemererwa mu gihugu. Ukurikije minisitiri ushinzwe iby'ubukerarugendo Kiwanda Subi, babara ko leta yahombye umutungo w'umwaka wose uturuka mu bukerarugendo. Ati tumaze guhomba hagati miliyaridi imwe n'imiliyaridi ebyiri z'amadolari y'Amanyamerika kuvuga icyorezo cya COVID-19 cyagere muri iki gihugu. Ntabwo dushobora kwihangana kumara ikindi gihe kirekire. Abakerarugendo bari barabikishije imyanya mbere y'iki cyorezo, turabasaba ngo bate guhagarika ingendo zabo bakomeze baze, twashizeho uburyo bwo kubarinda buhagije. Mu rwego rwo kurinda abakerarugendo, abanyagihugu hamwe n'inyamaswa zisurwa iki cyorezo cya COVID-19, ikigo cya leta kibishinzwe gifatanyije na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byashyize amabwiriza akazi azakurikizwa. Claire Mugabi n'ukivugira. Ati turimo kwibanda gushyira mu bikorwa amabwiriza y'iby'ubuzima yo kurinda abakerarugendo. Ikipe y'abakozi bacu baratojwe kandi bashyizwe mu bice bitandukanye bigendwa cyane. Ikindi kandi twongeyemo imbaraga n'icyo gukangurira abanyagihugu kugira ngo biyongere kugendera iyi myanya y'ubukerarugendo, kuko iki cyorezo cyatwigishije ko ibyo guteza imbere iki gisata tutabiharira abanyamahanga bonyine.
Sure,
ukurikije umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege mu gihugu Vian Lujia hashizweho ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'uburwayi ku kibuga. Ati kuba twarashoboye kwakira indege z'ubutabazi zagaruraga ibihumbi by'abanyagihugu bari barafatiwe hanze n'iki cyorezo ndetse n'izindi zazaga gufata abanyamahanga bo casanze hano muri Uganda kandi akaba ari nta kibazo twahuye nacyo muri ibyo bikorwa, bisobanuye ko twiteguye no kwakira indege zitwara abagenzi ba buri gihe, ariko ibi tuzabikora mu byiciro bitandukanye. Ingendo z'uruja n'uruza rw'indege 13 nizo zemerewe kuzakoresha icyo kibuga tariki ya mbere y'ukwezi gutaha, aho kizasubukura akazi kandi umubare w'indege zemererwa kongera kugikoresha uzaje wiyongera buhoro buhoro kugeza ubwo ikibuga kizasubira gukora bisanzwe. Imashini zigezweho zo gutera abantu imiti yo kwica agakoko ka COVID-19 hamwe n'izipima umuriro w'umuntu akiri muri metero 30 zamaze gushyirwa ku kibuga cy'indege kimwe n'abaganga. Kandi abazemererwa mu gihugu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, guhana umwanya hagati y'abagenzi, gukaraba intoki hamwe no kwisiga umuti wica agakoko ka COVID-19. Ibi byose bijanaje bikurikizwa no mu maparike n'ahandi hose abagerarugendo bazaje mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Mubandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikirize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komini Matongo y'intara ya Kayanza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Ijwi ry'Amerika rikura hi Matonga bivuga, bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hamicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara, yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwasi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu batekana kandi barazi hapfuye urupfu haba amarira, ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda, hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe, ya nyasime igizwe n'abajejwe umutekano, ab'ubutungane, ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose, hama bakomeze ya makomite n'ibyo sekirite atana n'umwe avuyemo kugira ngo umwasi nasubire kuruca amajyaho. Umunyagihugu wese utanga inkuru mu gihe abonye mukitagenda neza canke abonye umuntu yiketse atasanga ari we mwawe akarere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo, abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi Ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha, baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio Ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo, bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika, igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu, yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa, abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burashya turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho no kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo arivyo igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare
twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'umunani komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu ico gitero kikaba carimanzwe n'umugwire de Tabara Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vyingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganje wa mbere yarengeye yome bunyoni ubuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement c'est la réhabilitation de la route nationale
Notamment le travail de la ville de Kabat,
Ni igambi tari mike ubumwe bwa Buraya bwa Ubufaransa n'ensemble de dossiers de l'Union européenne est très attentif. Aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico Fed ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yaratosekaye cyane aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatira ambasadere rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa buraya bwahagaze imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'u Amerika ryaronse nuko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kubuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika byovanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengejanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho eroje urikaneza ijuru rya Amerika
tukivuga ku vy'impunzi z'abarundi abagera ku 400 bamaze umwaka mu kambi y'agategekanywa monge monge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Congo bugarijwe n'ubwoba bwo kuzohava bandura virusi ya corona abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga muri hangari imwe harara abarenga 80
Tumwe habaye muri iki kigo cha monge monge iki kiza no kurikira giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitamwe gutegera ubwoba turamaze igihe kirekire dufite ubwoba bo no kuvuga hari ibintu byinshi dufitiye ku ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga muri mu isari mu tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana 2 ugasanga dufisa karago kamwe kajya karago kamwe tukajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacusanga rero ni ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta amazi turonka mu buryo bw'isuku ugashobora dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ivyo hanyuma rero tukabona yukumengo turafise ubwoba cyane burenze n'ikigeretse ko rero turafise amakenga menshi cyane kuri iki kiza cya coronavirus wagishobora kutwinjirana ngaha twebwe muri transit y'imonge monge bivanye n'uko hariho nk'abantu usanga baje nk'abakozi babajya baba partenaire usanga baza bavuye hanze y'inkambi bakinjira ataburyo bwo kwikingira ugacyo usanga hariho nk'abandi bantu bariko baraza babandanya binjira muri transit ibintu nk'ibyo rero tutazi iyo baje bava ntituzi uko bapimwe mu gihe binjiye ugacyo usanga rero ibyo byose ni ibintu biguma bidutera ubwoba ikintu twifuza ubwa mbere na mbere ho turasaba CNR kuko yatwakitwagira tugasaba na HCR yuko bokora aka igikorwa cyo kudukura ahantu bakadupunguza bakazana abandi cyangwa twebwe bakadutwara mu mvo zo gupunguza abantu kubera abantu turi benshi cyane turafise ubwoba yuko ikikiza cha coronavirus gishobora kudusanga ahantu
vema uko tubayeho nk'ukumenga turafunzwe kuko turabantu barenga hafi mu 200 ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya ari umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo kimonge monge bakadutwara natwe imurongwe hamwe tukaba umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ngwara ntisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha corona ifata abantu begeranye kandi ni mu gukorora cyangwa ni mu guhemeranira irashobora kudufata none twebwe mu kuryama turegeranye ntidufise ukuntu dushobora gutandukana nico gituma dufise guhitanwa n'ico kiza
bo kibazo dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi n'ahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca mbo ikindi naco novuga ko vraiment mwodufashe cyane kubera n'indi ngwara ishobora kuza ntizi dusanga ngaha usangira dukesheje no kugenda iyo twari ko turaja ivyo byo kuyikingira vraiment ivyo byose turabyifuza ko byoboneka ariko ntavyo tubona amazi ntayo ibyo kuyikingira mu kano no kumunwa ntavyo nko gukaraba umuti amazi ntayo none wo karaba umuti mu maboko ntiwoge hamukaza uri kuri kingira ya ngwara buri kinacho nokongera ko vrema mu dufasha mu kwatukuranga kuko turaharambige kirekire kuko ingwara nuko tuyikingira nizigumaze dufata ntumenya ingwara nyabaki
twegwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhevye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona kubandi ubusanga baba hari ubuntu bwo bufukamunwa nkuru ariko twebwe ngaha nta muntu numwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko abantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abana twe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe nta ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera iko adashobora natwe kudukingira ngaha turi beshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako nuwo bayirwaye baravuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Rwanda urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe yigenga rusaba leta gusubira muri zimwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cha COVID-19 aya mashyirahamwe avuga ko zimwe mu ngingo zirimo ugutangisha amande y'umurengera zibangamiye uburenganzira bw'abanyagihugu inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Imiryango nyarwanda itari ya leta 14 ikorera imbere mu gihugu yandikiye ministre w'intebe w'u Rwanda imusaba ko guverinoma yasubira mu mabwiriza amwe namwe atangwa n'inzego za leta zinyuranye amabwiriza y'imiryango igaragaza ko aremerera abaturage kandi bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za COVID-19 mu ngamba zashyizweho bivuga ko zibangamiye abaturage kwisonga iyi miryango ivuga ku manda aherutse gushyirwaho n'umujyi wa Kigali acibwa umuntu wese utubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 madamu Nyana Norieti umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'imiryango itari ya leta ishinzwe kurwanya sida no guharanira uburenganzira bwa muntu yagarutse ku byemezo byagiye bishyirwaho n'inzego za leta bibangamiye kwishyura ukizana k'umuturage
ariko noneho nyuma haje gusohoka itangazo ry'umujyi wa Kigali rivuga ko umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa azahanishwa amande ese abaturage babayeho bate ese abaturage bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura amafaranga urundi rugero natanga ni kuri kwitangazo ryasohowe na RDB rivuga ko abantu igihe bagiye guterana hari events zigiye kubaho cyangwa se igihe abantu batashibukwe bagomba kubisabira uruhushya muri RCB hakishyurwa amadolari 50 ibyo nabyo tugasanga bibangamiye umuturage ese umuturage aje guhabwa amahugurwa wenda yo kwirinda covid n'urugero noneho tugiye kumubaza se wishyemera amadolari 50 yo kwipimisha ese wa muturage twabanje gukora ubushakashatsi ngo turebe ko afite bwa bushobozi bwo kwipimisha aya madolari 50 ushize gahunda yo gupima abantu bitabiriye inama cyangwa bagiye mu bukwe cyangwa bagiye muri hoteli ariko mu isoko ahantu hateranira abantu barenze igihumbi ayo madolari 50 nashyizweho iyo turebye abantu bafata baraye muri stade ntibashyizeho iyo gahunda yo gupima ese aho hantu turahatekereza hiki ese koko ibyo bintu ni gute twabyashakirwa igisubizo ni nayo mpamvu twandikiye
Minisitiri w'intebe. Iyi miryango kandi isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya kandi agomba kubahirizwa n'umuturage umwe. Madamu Kabanyana ukuriye umuryango wagize uruhare muri ubu bushakashatsi asaba leta kumvikana ku mabwiriza amwe akwiye kubahirizwa na bose.
Nkaba ntekereza rero ko impamvu twanditse rwa rwandiko tunasaba ko ari amande y'umujyi wa Kigali yavanwaho, ahubwo imbaraga tukazishyira koko muri iyi gahunda yo kuvuga ngo dukangurire abantu kwirinda COVID-19 kubahirizwa y'amabwiriza y'urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima zijya no gukaraba intoki neza no kugusha amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera. Ibyo bintu bishyizwemo imbaraga, niteze ko neza cyane iki cyose twagitsinda.
Kugeza ubu rwego rwandikiwe nta gisubizo ruratanga, ariko hari bimwe mu byari bibangamiye abaturage inama y'abaminisitiri yarayiteranye yakuyeho. Ikibazo cyari cyavugishije abatari bacyo cyasabaga abaturage kubasaba amazi nijoro bahagaritse imirimo yose baba barimo bakaba bageze mu ngo zabo cyakuweho isaha yo gutaha kugeza saa tatu za nijoro. Ibintu byashimishije cyane iyi miryango itari ya leta. Kabanyana yabigarutseho.
Twishimiye cyane ko gahunda ya saa moya yahinduwe yo kugera mu rugo. Saa moya yahindutse ishyirwa saa tatu, nibura biraza kugabanya umuvuduko mwinshi cyane abantu bagenderagaho, ndetse no kuba abantu batahaga bakoraga amasaha make biraza kongera amasaha y'akazi ku bantu bakoraga, ndetse ari n'abantu bakora business icyo gihe baza gushobora kuba babona abakiriya muri ya masaha kugira ngo bafunge saa cyenda saa kumi babe batashye, ugasanga nabo bariho barihutira kugera mu rugo kugira ngo isaha ya saa moya ibasange yageze mu rugo. Nibura turashima icyo cyemezo cyafashwe, ariko haracyari vuba cyane. Turacyategereje kureba uburyo ibyo twasabye nanone bigenda bisuzumwa, leta ikabisuzuma ikabireba yabo biri ngombwa bitabangamiye abaturage nabyo bakaba byashyirwa mu bikorwa.
Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, hagiye humvikana abaturage batari bake bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa bakorewe n'abayobozi banyuranye mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Bamwe berekanaga ko bagiye bafungirwa ahantu ahubwo habatera kuba bakwandura iki cyorezo, abandi bagasobanura ko bagiye bakubitwa n'abashinzwe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, abandi bagacibwa amande badafitiye ubushobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.